Uthi demasekugabancini insimbi yesihlanu lomuhla ekuseni imbube yemhlaba enkosi Mswati wesithathu yalifulathela live laseSwatini ibhekise emabombo eveni laseTurkey. Imbube yemhlaba iphume lapha esikhumulweni setindiza eKing Mswati the Third International Airport lapho ehambe khona ngekuphekeletelwa inkosikati Make LaNkambule. Imbube yemhlaba ivaleliswe sigodlwe makhosikati ngemazinyane banifa benkhosi undlula nkhulu welive tindvuna tembuso emalunga ephalamende tindlu tetimbili kanye nesivo lesinyendi lebesikhathi sitawuvaleliswa khona yenkosini labanye bebakade bakhona ngilabachamuka embuthweni wetekuvikela. Kanti ke imbube yemhlaba lapha even laseTurkey itawucala eAntalya lapho iya khona emhlanganweni webaholi bemave yemhlaba i-Diplomatic Forum. Itawuthina isuka eAntalya bese ibhekisa emabombo e-Istanbul. Etinzabeni temsakade weChannel Yemaswati kubika Khanyisile Mabuza, ngina Julisa Mamba, esikhumulweni setindiza eKing Mswati the Third International Airport.